you guys. Bite.
Eba, Nico Bulayanjo. Ndi Iburai, bro. Eka bis. Apo njo Bulaya ka bis. Do you see? I can get Iburai umva. I can get Iburai mfite kashi nyinshi, kashi rumogi, kashi amagonde, kashi gitabwa, kashi nyinshi zose ziba. Ariko abanshi akufite ibyo do byose n'abasoze muri Afrika. Wallahi muziki natanguriye ku manira biri mukanyosha abavyeyi supporting a talent ku bana banyu nikintu kiri très important nubabwire ngo bari mu rumogi ntubabwire ibiki ntubabwire ibyo ahubwo ba supporting bagurire piano iya atoye ku ishuri yagize intembwe ikintu hasha aka acanye ikinga nimba akunda kunyonga ibintu nk'ibyo bavyeyi nico yokiso turi imbere n'ukuri nzanzanye nk'ibihumbi bitanu by'amadolari nsana mu gihugu do you see ibintu ni fresh Belgium get ready twahagezera kitoko igoro yaga njo yibona upiga mulomo so na mulomo mukubwa lazima ni wapige mulomo umulomo na wapiga hiti unawapiga konseye unawapa inspiration. Fuck you.